lahi ta fioi Ogui kai kia unonga O ka wawe I kai kia uwaki ere a koe O whaanga ka taki Anga ko kuhala o kulahi Ki au, os time geri aki kai malo Mua o kei ka taki Teke hela kau fiu toi Whaka fiu fiu ka pousio o kuhala hari riu Ho o wha, ho o tō o ngā Ho o fofo ngā hala pē keri riu Hei, o mai ho o fou ngā Keu kā pasa ake mau waiha aku tāpu waki Ko ho o tau hi o ku whai ihe ofa pe mui wha ka taki Hei, kake whakamore more Whakamore more a, e kuhala Ka taki o whaanga O whaanga ka taki
Eco